Igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyaratewe n'ikiza cy'Umugera Marburg. Byemejwe mu itangazo ryaciye ku rubuga X rw'ubushikiranganji bw'ijoro amagara y'abantu mu Rwanda kuri uyu wa gatanu uheze itariki 27 z'ukw'icyenda 2024. Gushika ejo mw'ijoro abantu 10 nibo bari bamaze guhitanwa n'uwo Mugera, 18 nabo bakiriko barayivugwa. None nibiki twumenya kuri uwo Mugera wahangayikishije ibihugu by'akarere mu gihe byari bikiriko birahangana n'akaranda gakomoka ku nkende mpox. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Mahoro cyane ni David izere komeze neza. Umugera wa Marburg ni iki? Ni umugera usa cyane na Ebola nk'uko ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu OMS ribivuga. Inkuru ya BBC ivuga ko virus ya Marburg yatanguye kuboneka igihe abantu 31 bayanduye inyuma y'indwi bagapfa. Hari Marburg mu Budagi mu 1967. Iyo ndwara basanze yaturutse ku nkende zinjijwe mu Budagi zivuye mu Buganda. Kwibonekeza kw'iyo ndwara bishobora guhera ku misi 2 gushika kuri 21 bayanduye. Kuyandura navyo bica mu maraso canke ibindi biseseka byose biva mu mubiri w'umuntu. Ibimenyetso byayo ni ibi: kugira ubushuhe bwinshi bifatanye no kumeneka umutwe ku rugero rurenze, kugira iseseme no kuyogwa, gucika imitsi, kugira ububabare canke kuribwa mu nda, gucibwamwo umwanya munini bishobora no kumara hafi indwi. Ahantu uwo mugera umaze kuboneka ugahitana abantu benshi harimo mu 2005 muri Angola. Icyo gihe abantu 374 barawanduye, 329 barapfa. Ni mu gihe hagati y'1998 n'2000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bantu 154 wahitanye 128. Tugarutse aho hakujya mu gihugu cy'u Rwanda rero, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Rwanda Dr. Sabin Sanzimana yaragiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu w'Imana. Yavuze ko bamaze kuronka abantu bagera ku 300 bakoranye ko n'abagwaye canke abishwe n'iyo ngwara. Yavuze kandi ko igitigiri kinini cy'abayigwaye n'abo yahitanye barimo cane cane abakora kwa muganga ahavurirwa indembe. Byatumye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufata ingingo zidasanzwe. Gusuhuza abagwaye indwara mu mavuriro birabujijwe mu kiringo cy'imisi 14. Kuhitanywe n'iyo ndwara nta kigandaro gikogwa gihuza abantu benshi kumuhana. Gufu umuntu yishwe n'iyo ndwara bizoza birakogwa n'abantu batarenga 50. Uhitanywe n'iyo ndwara ntazosubira gusezerwa mu ngo no mu masengero. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bw'u Rwanda buvuga ko izindi ngingo z'inyongera zizotangazwa mu misi iri imbere. Dutandukira inkuru ngufi ngufi nazo. Umugwi Urunani Basketball Club warayitwaye igikombe cy'iganwa rya Basketball League mu Burundi. Urunani wabishikiriye mu nyuma yo gutsinda kuri w'Imana umukeba wawo Dynamo Basketball Club ku manota 80-75. Hari mu rukino rugirandwi muri playoff zari zimaze imisi zihuza iyo migwi ibiri. Urukino rwari ruryoheye ijisho rwaranzwe na Dynamo yari imbere mu manota kuva match itangura bikaza guhinduka mu minota 5 ya nyuma. Ku bw'icyo gikombe watahukanye, Urunani ni wo mugwi uzoca userukira Burundi mu nkino zihiganirwa ikibanza muri Bale. Mu baronse ubushimwe harimo Elvis Hakizimana bataziraga gafisi, umumenyereza w'Urunani yashimiwe nk'umumenyereza mwiza mu ihiganwa. Jean-Jacques Boissy w'Urunani yatowe nk'umukinnyi mwiza yaranze ihiganwa, yongera ahabwa agashimwe k'umukinnyi yatsinze amanota menshi. Nkosinati Sandile Sibanyoni w'Urunani yashimiwe nk'umutangirizi mwiza. Sumizi Steve waremesha Basketball Club yashimiwe nk'umukinnyi yateye intambwe kurusha abandi. Ngo ba PDD ntibabuze no mu Burundi nk'uko byandikwa n'umwanditsi wa Yaga. Abivuga ari kagaruka ku ifatwa ry'umuririmbyi n'umugwiza tunga w'Umunyamerika PDD yagirizwa ivyaha birimo ivyo gufata ku nguvu abana n'abakenyezi. Uyo mwanditsi yibutsa ko mu Burundi abubahuka kurega ivyaha vy'ihohoterwa bakorewe birangira ahubwo aribo bigarutseko. Yaratanze akarorero ka Emilien Sibomana afungiwe mu ibohero rya Gitega inyuma yuko ashikirije ko umuyobozi w'ishuri Christ 3 y'Igitega yobashurashuza abana ajejwe kurera. Inyuma yuko hihutiwe kumuta muri yompi atatohoza rikwiye ryakozwe n'inyuma yo kwezwa n'ubutungane ntiyarekuwe. Mwakoze kudukurikira aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Anje, tuzosubira ejo.